umugambwe w'abadasigana iprona
umugambwe wakijeje abarundi kimoko
iprona umugambwe w'abadasigana iprona uheruka gutunganya makoraniro mu makamine no mu ntara bigize igihugu kuva mu makamine gushika ku rwego rw'intara umugambwe w'abadasigana iprona uramutswe indongozi nshasha
ntara zose mu makamine yose yo kumitumba hose
Yavuzwa riratashe ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abadasigana iprona ryamose mu badasigana sikera ni kuri uyu wa 14 myandagaro mu ntara ya Gitega badasigana bo mu mihingo yose iteriteka mwitonde mwitorera indongozi nyazo zikunda umugambwe n'igihugu nk'umugani watari umugani Rudoviko kwa Gasore mu gushyira imbere ineza ya bose
iparaniza gumbihagaze nka i Imashini
Madasigana Sangu indongozi shasha kugwego gwigihugu